nimuzigera mwumvikana
kweri
ngira nakubwitse kuri
yego
amafaranga yarabaye ikintu gihuza abantu kikongera kikana batanya ubu
ero ukuri kuri
kera kera nta mafaranga yarahaje
mugabo siko byabikwiye kumera aho ujya mutunzi yarakwiye kuri muri family hariyo family n'ukuri zibera karorera abantu ata muntu uzasanga kenyemwe utigute
yego
iyo wanye family yaratunze igatunga yose ata ukenyemwe bikuvuga barakweganye
na jugu
uramanuye aha ni byake FM 94.9 rero nkomeze mudukurikirana ikiganiro cha kinyenye ni good morning siose rero turabahaye ikaze twongeye tuduha ikaze abari kuri YouTube Facebook twagati mukomeze mudukurikirana turabakunda cyane rero twongeye gusubira mu sije uno munsi tuvuga tuti mbega uko bon entourage yawe uko abantu bafashanya kera uri kubavyihweza uko birabira uko abantu bafashanya kera niko bafashanya uno munsi eh cyangwa hari cyahindutse mbega kera urukundo rwari ruhari nigo ruhari uno munsi eh wewe uri kurabiraba iburyo ibubamfu aho utumbereye abo mwirigwana kera uko umuntu yahanura mugenzi wiwe uko yashaka yuko mugenzi watera imbere mbega uno munsi biracahari mbega n'urukundo rubuze cyangwa aho bahari kindi kibazo none umuntu yobitorera inyishubutse ego rero no munsi nisije no munsi rero bashise oshaka kutubwira ingene wewe ubyumva uravye muri entourage yawe uravye abagukikuje abo muvugana mbega urukundo rwacahari bacafashanya koko
merci beaucoup Armela ngerageje kuvuga kubyo wanje Armela kera barafashanye kera barasabana kera nta muntu yasonza mu kibano urumva abandi bafise baramufasha bakamwitaho ndetse bagakora na byose kugira ngo yumve yuko bamufise ku mutima
yego
rero ndagira paraporo ya kera ubu nta rukundo ruri muho tuba tubaye mu byo tuba dukora tugerageje kuraba n'ibya kera ubu nta rukundo rubaho
yego
kuko uvuze ngo hariho urukundo impamvu mvuga nta rukundo ruhari hariho byinshi ubu tutakironka kera twaronka
yego
ugerageje kuraba wanashaka nabantu mubanye bubu paraporo nabantu babaho kera nkaba basokuru batubwira kuntu ibintu byari bimeze barakubwira yuko kera barafashanya kera baritanaho kera umuntu yaragwara agatwagwa kwa muganga nabantu barenga 20
nico twabuza tumubanye niwe mujyango
niwe mujyango voilà mugabo ugenda muri quartier nugwara hari gihe uzosanga maze n'amezi atamuntu araza kukuraba
yego
hari gihe usoho kuvuye mu rupangu kazorinda atamuntu ukamara nukweza atamuntu muzinanye wo ngaha mu rugo rupanga atamuntu muzinanye wo muri yo karti urumva yuko ibintu byarahindutse igenda mu kibano muri interieur hari gihe ushobora gusanga abantu ubu bagipfa uburimbi
no kwicana bakicana
mu vye yakica umwana akica umuvyeyi bakica nabo hagati yabo bavukana bapfa matongo bisigura ko gwa rukundo ni rugihari iyo ruza kuba rugihari kera barumvikana umwe agahe bakavuga ndabihebye bagahe bakumvikana bakagabura bikagenda neza ugasanga umwe atatetse wanashaka adafise ikintu yarondeye abandi bari kumwe barondeye ugasanga barasangiye voilà jewe nkava ku kazi muhira atakintu barondeye mugabo nasanga nka mwene wacu yarondeye umudamu wiwe akaduhamagara nimuze mufungure tugicara turabantu nka 10 tugafungura tugasangira mugabo ubu naho wo burembye nta muntu akuraba
na mwene wanyu
aragukwepa wa mugani wawe ubuzorabe hari gihe mwene wanyu ashobora kuba tunze ugasanga we urarembye mugabo kera nta muntu yashobora gutunga ngo usange muri uwo mujyango wabo bose badatunze barafashanya bakaraba n'umuntu ari muri bo yabaye ikinani
bagafise
imico voilà afise imico batemera cyangwa badakunda bakamuhamagara ngo ino hano
yego
bakamusubira ko bakamwambika bakamugira neza ugasanga ibintu bimeze neza ngo je ndagira nti rero nta rukundo rugihari nk'ugwakira
none bashiri uri kurabiraba ko ibintu bimeze gucyo onye none kugira basi abantu bagarukane gwa rukundo rumwe tuzi abantu bafashanye rumwe tuzi abavukana bakundana rumwe tuzi umubanya ariwe yabo muzimya muriro batabona inzira ikwiraka bakaguma bahagaze gucyo bafata ama selfie n'iki kuko ubu unye ni monde ya rezo sosio bamboni ni kuvuga ni bagifise bwa buntu ni bakira abantu gwa rukundo ntarugihari none kugira bitore gumutsi umuntu yo bigira gute
bo je no novuga nti ubwa mbere kwanza abana abubu benshi turakenye nkavuga yuko ibuga ibintu byose biva kuba abantu baramahoro bafise aho baba bubashwe bafise ibintu nabyo birabituma kera urabona benshi bari bafise amatongo barima bari bafise ahantu bakura ugasanga batoye abakera baratora n'abagore batanu kubera ko warashobora gusanga nk'agahinga kose dufate uhereye nkasharama ukazoduga ukagenda za
araho
umuntu nawe nyine yarabuza abantu bahamufasha bamufasha kuhacunga bo kera ingene bata naragerageje kumviriza sokuru yaratubwiye ingene batanga amatongo mu murenteriye abantu baba baba deplace barafatibuye cyangwa umutware ukamusororera inzoga akaza agaca kubwira ni hera mucara muduge mu gatunguru ucukubitaho ahushikana naho nyene ni wawe nta n'umuntu azokwigera agukoreramo ubu rero novuga haracyari manke yabyarimo sigure ko hariho ubukene pa raporo ya kera
ariko bashi
nta kintu gihari
ariko bashi je uvuze ko ari bibyavanye n'ubukene sishobora kugutahura ko na munsi hariho nabafise ariko uwo mutima wo gufashanya cyangwa wo kumva botera impunga mugenzi wabo bataka ibifise rero nitwo bihagarara ko cyane kijyanye n'ubukene kuko hajye umuntu akena umutima iyo umuntu afise umutima tujya dukenyene afise arashobora kudufashishamo mugenzi we kandi ibintu bikagenda neza cyukuru uri kurarawo no munsi bo sinzi icabuze ahubwo nico umuntu nyene akeye kuronderera umuti icabuze icari cyo kugira ngo urukundo rujya rukundo rwa kera rusubire ruduge rube mu bantu bubu cyukuri ko uravye abantu bubu n'ukuri gwara
gwaratitu gwarahedde
byukuri uko je ndibuka ndibuka ruguru je ndwa ruguru sindi wo mu gisagara mugabo naragisitemwe kiretse ko ari haba dashaka kubyemera ko araba ruguru bashite mu gisagara bacha yita abanyagisagara ariko je ndwa ruguru nganavuye naravuye yo businkire ruguru yo je nibuka ko muhira ruguru haraho horahagera igihe tugira abashitsi tutazi hashika nk'abashitsi nka batanu ugasanga twebwe abana tugiye bagiye kudusabira indaro abo bashitsi ntitubazi baraje barateka ari ngiye twe twagenda bakaje kudusabira indaro kwa nyokuru kugira ngo abashitsi baronkaho barara nyamba abashitsi twatetse dukenya twebwe bakatubwira ati genda murajya kwa nyokuru hari igihe wagenda ushavuye ukumengo kumburi wanyu mwatetse ibyari biryoshye
wabura umwana
ukagenda kurara kwa nyokuru kugira ngo abashitsi babafate neza kuko abashitsi uno munsi umushitsi aji wawe bitangura iyo wigize umuntu umweranda ucumujyana kwa nyumba kumi ngo ndabire umuntu ugatangura kumugira ko amatohoza oro yarashaka umuntu amufashe ararushe umbura avuye kure ashaka utuzi two kunywa utangura kumwikeka ngo n'umusuma none uwo muntu azokugarukiraho acagenda uno munsi umuntu naho muhura ari atagira icyo yambara ahubwo ugenda uraraba ngo nyuma yibobo ugatangura kurabira ugatangura ukatangura kuburaba kuhera hasi gushika hejuru ukaraba urupangu winjiye mukabona ahubwo ariko aragucafura izinzu ugahagarara inyuma imbere y'umuryango kugira ngo ntaninjire urondera iki cyukuri urukundo rw'iki gihe rwaratinje rwaraheze uno munsi nk'uko wabivuze umuntu utwo afise twose yoshobora kudusangira n'uwundi kandi urwo rukundo rukaduga rero icyo twabuze no afite abantu basigaye bikunda cyane gusumba uko bakunda bagenzi babo
Vanessa ngerageje kukungane aho kuko si ukwikunda gusa kuko ndakubwira ikintu kimwe mwene wanyu atunze ubutunzi mwene wanyu afise ubufite ahubwo ni kubura ubwenge rero byita kubura ubwenge sino byita kwikunda kuko wikunda jyewe nikunda ntegereza gutungisha abari iruhande yanjye kuko nibatunga ntibazaza kunsaba kuko bazaba bafise nabo urabyumva nikuvuga jyewe ndonse afise ntegereza uwo gukwega uriya adafise sivyo abubu uraje kuramutsa umuntu batumje ubugati urako washusha imboga hari ya anye mukeke hari ya uharuyesha umwe wese na morso yiwe na morso ama ukazubona ubugari neza ubugati wa bugahora banyegeje
yego ho
umwana ataje ngo avuge mama none nitujya kandi ubugari bwahi nikuvuga Nusho kubwa zati uyu muntu yashitse ashonje. Nibyo nta mahera ufisiye kumugurira gafana. Mugabo bwa bugari burahari. Ni buto nivyo ni muza guhaga. Mugabo n'umuzi urya murayo mwisitsi bakimeze gute. Yasho ko yamaze bitsi biri atajya. Akavuga ati kanje kwa kana kandi ariko ndo nyico shira ku munwa. Eh, wewe uchi umufata gute mbega bashe. Numugisha uri kuri kwegera mu rugwi wawe cyangwa n'umuvumo. Sivyo. Umuntu ashobora kuza akakurutishira. Cye nanse bimwe byo kumenyera. Hari abantu baca bicara ngo kana akanguze ngo cyashanya ngo gutora kwa kana
cyangwa saa 6 n'isi yose akaba yatonje
ubwo hari umuntu ubona yuko yakubitse kabisa byanse no kuri abana barekora muri ya mu maso byanse kabisa urabona yuko byanse fiti yanje j'estime ufite amahera igihumbi kuramwe amajana 2 umubyatsi genda uguri igitumbura basi cy'umwana umwana barahoza umutsima ni kuvuga ahubwo je ni mitsima mibi si sikwikunda ni kutagira umutsima kuko ufise umutsima no guteza imbere igihugu ubaza guteza imbere wo muri kumwe nzavuga ngo je ngo ntangikori jewe ndagi oya uteza imbere wo muri kumwe kuko urinze wankamwe ne wanyu uwo muvukana uzokundande nta wundi urase umubanyi ari hajya nuzi ngo je nzohura n'igifi tureke no gutanga ibintu bifatika amafaranga n'iki Shuti yanje hariyo ukuntu umuntu aba ampane y'ibyiyumvira ni kuvuga akiyumvira agakubita imitwe biranze muhamagara umubyatsi hewe erega burya tudandaje karanga zirunguka erega burya hariyo proje izi twokora sivyo erega burya hariya anye bararangurire ngarenga zirazimbutse n'ubuho hariyo abantu nukuri ubona yuko bafise imitima mibi igitoro cyabutse barabona yuko isi yose igitoro cyabaye kibazo ugasanga abantu bahagaze kwibarabara uwundi afite imodoka ijamo ibibanza umunani ararengana
akayigendamo wenyine abantu batonze kwibarabara
nuko ntiyumvira ati reka bazintoyemo aba banyeshuri aba basha dukundane abantu mwese muri ko muranyumviza n'ukuri dukundane dufashanye muri ibi bihe n'ibihe bitoroshye n'ibihe bigoye si ukuri aba banyeshuri sishobora kumva umuntu aba ari umubyeyi nawe yitwaye ko abafite umwana agasiga abandi bana kwibarabara midi izuba rya bakubisa abana ku mabisi ari wenyine kandi yumva se normal
mu bisanzwe ni cya kindi nyene umva nta gatima ko kumva dukunze abandi tugifise urumva umvuye ngo ibyawe byoguma ari ibyawe nyene oro ntumenya ko bijya imana ibiguhezagiza kugira ngo nawe ubere umugisha abandi
no gutabera umugisha abandi ehe uraretse kubera umugisha abandi ntuzi ngo abana bawe bazogwahe ejo urashobora kutahari eh abarundi buye baraciye ubwenge bari gukora icyiza ukakigirane
ukagisanga imbere
okay none kanshuti yanjye no munsi ukura sema no munsi urasitse umwana wa mugenza we nivyo nta wuzi ngasi numva umuntu hari no umuntu yase kurera urana abana binjira mu mabisi ngo ndera nshike muhira aranka kumurera umwana yinjiye muri bisi nta mahera yabishafise aranka kumurera urumva uco bimvira none uyu muntu byukuri arafise ujya mutsima
muri make rero habuze iki
muri make habuze kwikunda
nico kibuze
cyane nico cyuzuye
oya ahubwo barikunda cyane
urukundo gukundana
gukunda bagenzi
jewe uko mu byumba twonda byumva bikunda uko umuntu yikunda ari yumvira imbere hiwe mugabo ntibiyumvira imbere yiwe biyumvira uwo munsi nyene voilà biyumvira uwo munsi nyene ati jewe no munsi ndafise bakibagira yuko no munsi urafise ejo n'uzina bizoba bimeze gute mbega umwe wimye nico tumavuga ati ukora iki tukagisanga
imbere
uwakora icyiza ahubwo arayikunda avuga ati reka ndagikore kuko ejo n'ejo wundi kizonsova imbere mugo ujya akora inabi ntaba yikunda kuko ejo kizoguherekeza iyo nabi izoguherekeza ntubikoze nibyo ntuhuye n'uyu mugabo wundi hariyo ikintu bita kama ikintu ukoze umenye aho uzojya hose kizogukurikirana kibi cyiza kibi kibi
kiragukurikira
akumera ntaguciriyemo nagerageje kuvuga nti ikintu kibuze burya uzorabe abantu muri societe uzobayemo niba baba kenye muzohuza urumva. For example, nuko n'ubu turiko turakorana ku turiko turakorana nimba wowe ushobora kubusumbya ubuzima Vanessa muzigera mumvikana meme na tara naho zo bumusumbya tara ntimuzigera mumvikana
kweri
ngira nakubwitse kuri yego amafaranga yarabaye ikintu gihuza abantu kikongera kikana batanya ubu
ego ukuri kuri
kera kera nta mafaranga yarahaye wibuka yuko amafaranga nta numwe yaronka ahubwo biya bintu byabo nta muntu yari kukugurira kera izo myaka ya kera nta muntu yagura ibiharage nta muntu yagura imyimbati nta muntu yagura ibijumba ubivise mu murima no kulima biya bavuga ngo kuja kulimira umuntu wararima bakaguhemba injya ifunguko aho ni muri babantu rero bakenye bajya ruko bagiye gukora babahemba injya naho nyine bakaguhereza ukagenda mu murima ugasoroma ugaca witahira
hari n'abandi bakubwira ati uraze umfashe nanjye nzogira
icyo ndagufashe bagaca babigenza uko nyine
akashamo hanku murima ati uraze kwisoromera ngaho ati atabigize mu buryo bwo kugira ngo akiyingero ariko no munsi nutwo wakoreba hakwa kutukwima
uya mbere ivyo urumva ni ruguru ibujumbura naho umuntu ni kuvuga waradze umuntu aragufata neza byo kuratsi n'umushitsi abana bonye babonye umushitsi baragyoherwa ndabonye umushitsi muri haje umushitsi none ubu unye umuntu akubyanze kukurara ngo yasi ndi muhira uri yati none n'isubufumvisi n'usu
kandi uri muhiraga
hewe ntatana
nakubwiye ni bwa bukene
ukene burimo
ubu turi muri mode muri monde y'abantu bafise amafaranga twaratunze cyane mugabo turakenye warashaka kubira
bakenye umutsima
neza cyane nibwo bwa bukene nyine
hayaga bangana
ubukene ni bacha ubukene buzoguma butuma abantu badahuza buzoguma butuma abantu batazigera bafashanya
ego
mugabe ahantu hari ibintu ngira ndakubwiza kuri akumera uzoreba umutunza arakunda umutunzi mugenzi mugabe nta mutunza akunda umukene numukene arakunda umukene mugenzi numutinda arakunda umutindi mugenzi wiye sawa meme numutindi nyakuja arakunda umutindi nyakuja mugenzi
je veux bien d'abyumva bashini ndabyumva byikuravuga mugabo siko vya bikwiye kumera aho ujya mutunzi yarakwiye kuraba muri famille hari yo famille no kuri zibera karorera abandi atamuntu uzosanga kenyemo utigute
yego
iyo wanye famille yaratunze igatunga yose atawukenyemo bikuvuga barakweganye eh uyaravuga eh mwene wacu ari kugatumba amanukanye ubujumbura amuhaye akazi amuhaye ibyo urumva amuri hishura yagize none ubu unye hariyo na famiye udashobora no kurihira ishure mwene wanyu kandi urayafise ntiwayabuze urayafise umbwa ntushobore kurihira ishure mwene wanyu sivyo mwime vyose basuvuga ati uyu mwana ndamusubije ku ishure urumva ni kuvuga abantu ntibazi gutegura akazoza kabo kuko gutegura kwigumiza kw'amafaranga siko gutegura akazoza kabo sivyo kukwima mugenzawe siko gutegura akazoza kawe sivyo none ubwo rukundo ga nshuti yanjye wunye ibujumbura n'abaruguru bari bafise ubwo rukundo kwibujumbura bavuga ngo eh ngo ni BJ cyose turasuma sha n'umwavura urihira n'umwavuga ukura mu nzu n'amafaranga eh urumva byose n'amafaranga mugabe amafaranga ntiyarakwiye gutuma tubuntu nivyo n'amafaranga muga ntiyarakwiye gutuma tutubuntu ni kuvuga umuntu aguma ari umuntu wa mutima uguma ari umutima kandi iyi mitima dufite uno munsi niyo tuzohereza abana bacu none kuri ibyo tuyumvira ati mbega umwana wanjye nzobanda muraziki nzobanda muraze kunyegeza ubugari munsi y'imeza abana bararaba umwana arobserva karaba ati mbe mama agize ibiki kuko ivyo bigira abadamu burya abagabo ntibavyinjiramo
ivyobigira
abadamu hewe umuntu akazi ugaca wigarana muri shamba usinja kumuraba none ntibazi ko ubukene buhari muha amazi basi agenda urabuze ishe umuha mwumvirize
muyagishe neza
muyagishe mwumvirize ashobora kuba aremerewe ntuzi ikimuzanye muyagishe neza mwumvirize muganire cyo nibaza yuko
izo cyo kiretse nuko gusa ashobora kuba afite ikibazo cyangwa ajye kugutura burya ikiyago nacyo kirubaka
kirubaka cyane
hari igihe ashobora no kuba ajye kukuramuza kuko urwo rukundo ashaka ko mwubaka ubwo bumwe musubirane kuko ugasanga rero ukaca umwinyegeza
nero vuba mufashe
azogaruka
sino kugaruka gusa agenda akomeretse
igihe rero yamaze kubona ko ufise uwo mutima wo kwinyegeza umuntu ajya kuramutsa utazi n'ikimugenza yuko uwo muntu ntazogaruka kandi azogenda arakuvuga no mwisite tujya naka nuko rwango rwa rukundura uragwishe uri uragwishe ntazo kwigera subira kugira urundi rukundo wo kukugarukako nico gituma kera hari ubumwe kuko barafata nakanya bakicarana kagoroba bagiteramye kugira ngo ibintu bigende neza barayaga nubwo ngo iyo umuntu ro muyaga murungurura n'ivyumviro ukumva nge navuga ukumva nico ahajije hanyuma naho gaheza ukamenyaho umwunganirira
nigere ngo tezanye mbere
neza gose
yego urakoze cyane Vanessa bashiri ndagushimiye vuma ku cyumviro cyawe
yego merci beaucoup
yego Vanessa urakoze cyane
nawe murakoze
gose yego ha maturacari kuri wa murongo nyene 94.9 mugume mudukurikirana.